watieko kanyo bro dhi maber. To Churchill nani? Churchill bende iwinjo wachne?
Churchill nontie nodwaro ni apuonje gini.
Eh.
To nopod onge gi pesa.
Nopod onge gi pesa.
Nopod onge gi pesa. Koro nang'isi mani koro kapo ni ok lorgi, kapo ni nyithindo poko kata kosiro nyithindo poko duogo.
Eh, pesa mari ya
account.
Pesa mari ya account. Pesa mari ya account.
Pesa mari ya account. Nungisa ni tich motimo cha samoro contract rumo kamano kamano. Moro auditing motimo no.
To pesa mari ya account ni. Nidwaro pesa di.
Koro pesa ya account depend ineno wanwanyo ka logins. Ngamosa ya kaka mani Singapore kata United States.
Yes, yes.
Corona email gi password ema waya ka koro oringa between mostly 30 to 50
30,000 to 50,000
to koro gimoti money of late giko kiki yao kata ka hapo ni ngato yao chopa point ma jogo dwaro ni the owner of the account oro picha ne gi email gi namba ni mar simu to koro mano yudo ngama nyiewo go labda okenya contact koro mano tinde accessing the account is difficult. Nyabudu posma mangana nama ni loka.
Matinde accounts is not accessing joke yot.
Ok yot. So inya kao ni chakutich. Kata manango ni chakutich. To chopa point moro mani giru ni email. To validate the owner of the account. So yudu samoni nye kata nangat muman Malaysia. To ngano kenya access.
Korober kenye okor nami nyalo access.
Kata kinya nyeo ngama kaka Kenyan profile molos ma ngama no apply kata University of Nairobi to yo kunyaro bid at least kokwai ID mare gi picha ne a small video kinya access ngano
korosa udwaro mana joma unyalo access
joma unyalo access makapo no idwaro to approve the owner of the account kinya yo rating is ni dwaro ID mare gi picha ni gi small video.
Adhi choko a level ma koro anbe account ganyalo yawo.
Kamano.
Kuonde mopogore opogore. Koro ka utiyo maber, abro miu consideration nikech kambe go ng'eny. Koro anyalo yawo each of the companies. To an gini amati yokodi an kaya utemi wami akonyi wakonya just supporting new people.
Come on.
Kura adwaro. Ne kachako miti jini ka trainu. To trainu together with Churchill. Nike Churchill is like a family member. Can you nitira watch?
Don koro mano ka lakini chaji ni Nairobi.
Ah, nedeka. Koro kati imo? To mamo kuongo ni nini mapude mie no kamie. Kise ngeyo, kakura kelo mara reyo, to nini mami to kori luonge itrene. Manadboya Zoom.
Dobile dure.
Nedeka, nedeka. Dongi unyalo timo training via Zoom. Tinde pina lo. Koro mane mupango mana an go tich tanyalo yudo nu maber tich anyalo yudo ndar kata joma nyingine anyalo yudo nu maber account kake lo shida to mano gimu anyalo tatua nikech wan gi course hero wan gi chair wan gi mo pogo chair bendi se winjo
e chair asa winjo kata moro nitie ga ni kaka isei shark isei shark isei pro mako ber oingo chair
koro challenge ma un go no ka uko parita nyalo konyo to wacho moro nitiere mawinjo ka madwa na penje nikech an gik mabe zigzago kahero Churchill wacho minyocho mi pesa ni inyewo na account to wacho nani winjore 35,000 kuom 30,000 mani winjire no mani nipendi say wacho na accounts go dhi between 35 to 50 nu winjire no kochuli 20,000 to emia credentials koro some say emia credential muchako tiyo kaono to within 15 days to me 15,000 yeah. Mano chachilo nyisa mo oro yeah. Yaka transactions mag bank mo oro ni go pesa gi mpesa golo nyingi te abro forward ni
yeah.
Koro ma en wach yeah. Madier ko sen miriambo
en wach madier
to o wach onan ko setimo ni kamano to the mute in the underground in a dear nyocha kose around 20,000 in the underground can be mute kose shida more mantie matin momio podilin
agmano timore
mm
account manyeo ro wacho ni 935
eh
to rangise ni kore kaka ngama ngeyo
eh
okay no nikech no in fact mokuongo no chieng' mokuongo naone ni pesa mapuonje nikech hey. Accounts go ok gin mag kaka ok en mar Kenya manyo ma account na en mar Singapore
eh hey.
To koro ka en mar Singapore ok inyal log in account mar Singapore e normal desktop ma Kenya
eh hey.
Nitie gimolo ni RDP kata VPN
yes
koro dangi sen the best mutiyo go en RDP RDP en reliable than VPN VPN network ola to nya show location ma intie
eh
na train kaka mwanyo RDP ma train kaka nya run okano run mucho koro mucho po point mani ni chiko login ste wangi sen chaji koro nika nikech mokwongo nongisa ni dwara account ma akwana gi pesa na
eh
koro kano chubo ni oketo logins te bangisi ni kare kil pesa muna mi logins kik once kasa mi logins ili chenyo pasa to kanya access that account
yes koro nyochi mute just a minute I don't wanna capture my bell koro nyochi mute ye as he say ye ni nadier no mi 20,000 koro nyochi mute ni kechu nyocha Eduardo ni mie log credentials munu utie kre to samose loko credentials so you have no access koro gino mare huh?
Eh
koro gimomio nyochi di mute e nyochi dwaro numodo medi 15,000 machi semi a credentials to gino koro mare ma ino ki concern huh?
E ko meno pesa no
eh
nikechi kan gino na baita mana nyewe
no adwa capture the point maber e wacho no ko medi 15,000 no to emia yeah. Credentials to koro gino mare ma inyonge picture ho huh?
Mo kanya access eh?
Mo kanya access koro gi mane mo nyonyo chi di mute
yo me na di mute at the time mano oro pesa
eh yeah.
Kana dwa mi gigo na yeah. About no kana di mute na about within 2 days
eh yeah.
Nikeche kumana access the ngama access the accounts ngama ogine nikeche kana kadiro directly
eh
bang nyo account banka account kuome koro no o pressurizer
eh
nige chaje lo ka account gimoto rika par August emano ngisa ndo odwaro account go
eh
to nadi ma yura account ma account no asacha ko personalize mo nige nasa kiwa gena mane mar simu
eh
asa kiwa gi email mare
eh
ondo bed mare nikech in karaka kaponan ga kartno then onya neno kapona loko password gino di reflect si ina mane mar si mo di neno kata isi own personal email nasa personal
right, account right, to right, him right.
Gimano dong nen koro password kende the email gi password ema na me to access the account ki nasa punye weche mag gine
to email go password go in go
koro gimano timre gimano do slightly
eh
at that nkech ngama nakao ga account at the time mano koro ni ada mi email kosa una 20,000 nice ni ora 20,000 mondo ami mondo ngibuti kuleta
eh
koro within that 2 days moro mano okare na di mute gimana dia fanyo ki account mata mi ochachil no
eh
nen gi issue makara da mi ni kura mi ni tigo no di access it immediately mo log in the eh. Account
eh
ni di loan account no koro I wanted
eh
ni o take some time nikech the account was new
yes
account anyo no nyew no bedo made na ro nyaka picha kata ki penyo nya mi the name of the university man of Gigolosi.
Yes.
Onya mi the transcript. Mar student man of Olos account, no?
Mm.
The account was made in Philippines. But yes. Philippines, times on my Philippines, Singapore are almost the same, like Kenya and Uganda.
Yes, correct.
So Philippines onge gi RDP kata VPN. Koro kan account two time on kata safe for me that thing the account monosa require had an error.
Mm.
Nagana lost name on the eka me uchak tinge after all and mother puonje how to go through the account pok no poka me the, right. the policies marti kusio.
My okay. Koro sani switch of his stage manage loss account but say loss mo bedo maber kose pod any process.
Account upon a process. Koro the mistake man chachi not imo.
Yeah.
Within the two 2 days mano koro oro na message koro na temo na a finalize mono kata ka transfer to another account mondo ngie no biro mono obiro doret ka kia.
Obiro doret ka kia.
Eh to koro nge there was a certain time. Na kuchu nage na maru siye pa moro. To siye pa we have been in the business for en mkikuyu.
Eh.
Then mano introduce sign to the business, mara ndiko, kana isi kundu kumu, Mombasa.
Ni weyo kwa dama anbe mad ways, if you are not comfortable, look for something else to do, don't it?
Eh, siye pa na imano gocho, na siye pa na sumugo university, Eldoret ka.
Eh.
What? None in the same room. We have been friends. Onge nyakadana, onge everybody in the family.
Roommate ni.
Koro, what Churchill did, kano fwenye ni oka respond to his call, to his text in the WhatsApp, to trace number. Nkech namie two lines gare yo, to do trace number, maru siye pano. Nkech at one time nangochu ne, kwa wangu siye pano.
Yes.
Kano yudo number, mara ngano, to nga ubiru Eldoret ka, okongisa, to kongisu siye pano.
Yeah.
To siye pano kuro gochu ne, ni an Churchill ni in kanye tusewa no ngise ni an kama to Churchill obi obiro game to kamar belta tutingo police ye kanyo
utingo police mtoka delta
e obiro gi belta to obiro gi police
police
to ngiso po osewa no kongise ni police di lakini no ngisa hapa ni police dek tokano biro to oyiro siepa no to siepa no
ene moriembo Churchill moriembo eno won
a osepa na kova no ngisa koro akene en manoriembo but no biro gi police osepa na koro kano no fwenye to siepa no since we have been friends osepa na wasangire go from 2013 nyaka sane koro kano giro osepa no ka osepa no to ngiso osepa ni gi producer gidwara gidwa maka ne achamo pesa gi gichako hara susi owoni long ni haron gitonga gichako hara saron gitonga to arono gitongo ngiso gi ni ya ni kubiro ira show me the warrant of arrest at for makosa to secondly okanya produce Victor Polo ni kech akimo mi
udware
gidwara koro ema chachi, koro kaka no chibat point ngeju arono bungiso gi ni am gi besa ke abatimo ange the businesses bato kangolo Victor Polo koro kan arono du pimo na gi kaina go ngeju koro at one point no an jaro no gocho to gi gocho nyaka police go gocho ne gi sacha gi dwa maka koro I couldn't understand ngeju I was willing to help nani chachi koro gimano adwa ngiso Churchill ni ka kwanya kunyi e pesa n 20,000 wadi ni account mar worth 20,000
120,000
no they ahead ni ko wangiza ni kigolo 20,000 isa golono wadi account mar worth 20,000 wanya mi to kolorore ni karagi muruti mureni we are not involved because once wasami logins we are not accountable
yes.
Churchill never knew how to do writing and mana di punje. Koro kano chuba point makoro omanya police gocho search in the map. Kora na ajin karemai nga mad the best person mo deal go. Usiepa cha emanon to design to the writing. Na yu seba ne mika the issues a chupu yiri jo omanya gi police. Gecho usiepa cha okinya producer kata kadwe bine ankode. Because osati morating for a very long time en ngama well established oriembo mtoka ogeno nyaka main gi through writing
yeah.
He's living his life in thank you some other businesses
yeah.
Kara nataka timo writing to ketrena I can just go back to him tonya konya
yeah.
Kora nangiso siepa niya kuru tiegi chachil muyo manikech obiro 310 na wa Nairobi obiro gi police omanya to nikech no no obiro yudo osiepa no kano yudo to ginyise the first thing mongise iwe unalala ndani
eh ase kwa no pesa na unalala ndani to no kia kana your point at the tap engine kaka wewe chochopo kama sio chopeni ha hello
eh
bene no kapo ni
mimi
minyalo konyo go cha chain nipuonje writing kose chunyo se ketore mako kalore kod gik manotimo go o koro mano gi maknyal dhi mbele nikech pinye ni tonge gimechuno ng'ato ka ng'ato nogo right mare to nitie gima ka jitimo to jitimo go sie kendo jitimo guluor kata anan watni ka luor onge kata ka luongi sim agent lika ka luongi ni okinyal biro
eh
koro ane mana introduce Churchill here. I'm very sorry for that nimotimre no koro ka musa echukuru ibi chunyi na iye iye ukadwe di wonder ne kube kadwa ni timu game under pressure ineno ka ko kunya no dhe mbele mute ko chachi ko se usechwa ni chunyi makoro inu wache na kidwe winje
awo wanya dhe mbele ineno kaka ineno moro mana introduce kaka kosiro nangise ni kosiro engi mayor to nangise ni sani inyanya account mapunji ke tichok ngene
Yeah.
Maka nticho duogo tinya mako na yepuonje
eh yeah.
Koro kapo ni koro aendelea ki kosiro kanya willing mar puonje nikech writing moro kaka sample maro mana aoro nicha
eh
yeah. Bianya mapuonje mo mak mo maka time ko iru sipige moko Nairobi kono kata nya connecting ngato Nairobi mapuonje
Atusi
mpoko mana hiyo.
Enbika na city of Dika kono. Kora peny, koro gineno murume samo manyi oro.
Atusi mpoko kasarani.
Eh, samo manyi oro nacha.
Eh.
Matiyo kode mangen gin undergraduate student. So undergraduate student mangen. Molo kata manajo mani mbele. Huh? Koro, anigimado. Kora peny, mwondo chachilo duogo. Unegomedi 15,000, don't?
Eh.
Unegomedi 15, huh?
Koro akia kar koro akia kar nkech ankes no kaka na weyo
eh
ma unless I inquire for musipa ja no wach no di mi account mar wat nkech mo kiko neno achamo pese
want to
manyo ni account mar
want wat pesa ni cha 120 okobinyalo nkech onge ti
ah mar 20 do
oh mar 20
no ah eh no sa golo 20 kon no ti kon wadi mi account mar wat 20,000 necha
So, but the original deal name 35, don't get.
Eh, nena account madu nasa uronyaka account
kaka. Watim kama e, watim kama e, wadwana en beno benefit, wado the original deal.
Eh.
Kuro no se, mi nikejo wacho na, eno wapimu no pimu no original deal. Wapimu na ene uingire 35. To, ichulo 20.
Eh, mano, eh.
Kukise ichulo 20, to imi a credential mag account, to kubedo ga account for 15 days, Tocho ako made 15,000. Kino kubenen kamano.
E manaka kanen.
E kono wadoguri original deal ni. Muda hudhi mbele lakini. Nyako apologize. Iwinjo. Mo apologize in writing ni in. Mo apologize in writing nu CFP ni. Mi penjo CFP ni kapendo se apologize. Ha? Kunchemi yose yeni tai nisa na chachilo se apologize no CFP ni to se apologize ni in koro you are ready to continue I agreement mane otimo original chande bende kikwebe to dok ndikreuru piny ndik content mara agreement ikindi in kod chachilo CFP ni jabolu oko obro nyoro CFP ndo basi nicho don kuomi winjo Eh, ndikre ura agreement no, mundi woro na kopi. Koro ane jima neno. Reach out to Churchill, mundo uinjire, ugo mbaka uinjire, makata utimu over Zoom, record mundo urna, kaka uinjire. Penye nijikethore, to bas ka jose kethre to ka gikwonge kama gidhi kendo ji duo kendo ji winjore mana is normal no di uru winjre mondo udo original agreement osiep no to golo oko ubro miene chilo mondo udil gi chachir kaka en koro en bende aseluonge ma record video kaka record koro gima dwa timo ka watieko meeting adwaro ni orna email mari in email ma gmail
an gi ma gmail moro mana oro ni man pincha
orna ma gmail sani yen message donzo mang'eny sani samo mimi ni rumo koro gima abro timo abro download recordings gi meeting ma watimo go chachi la duro ni adwa ni dhi watch mwatimo kodini part mwa wuoye ma part macha chenne bende bi